Mr. Daniel Ndumiso Mtshulana, Lusikisiki, Ngqura Hill Municipality. Ukuba bendinamandla bendinokwazi ukuwayipha zonke izilogani zakho qha ke ilishwa ke kusekubeni andingomntu umhle kwezinto zobuchwepheshe. Ubonakala uhleli kwi-air conditions, kwi-luxury house, kuyabonakala into yokuba uhleli kamandi urhola imali ezinkulu, abantu phaphantsi besokolo. Sicela ke mhlekazi uzovula iofisi usebenze ngathi. Zange samathini ukusebenza from day one until today sisasebenza or else uba ngaba uyenzi loo nto uyazi into yokubana ekugqibeleni eli lizwe liza kuba in ashes. Thank you.